Thank you. kwanza tukisha unaweza zima. Kwa sababu kila wakati ina
Thank you. Thank you.
kama ni mnasema hii ni akini kama ni